Go. 1, 2, 3, 4, 2, 1, 1, 3, 1, 2, 1, 3. One, two, four, six.